bijanye nifatwa be nibugwa irengero rya Sigismond Mpawenimana umunyagihugu avuka muri commune Kiganda mu ntara ya Muramvya yafatiwe ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro hari kuwa munani gitugutu mu 2020 kuva afashwe akaba atarigera subira kuboneka. Sigismond Mpawenimana ntiyafashwe ari wenyine, yaburiwe hamwe kandi n'abandi banywanyi b'umugambwe CNL bafatiwe hamwe ari kigwi aho ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro. Ikiganiro cy'uno munsi kiza kuba rero igice cya mbere cy'ibiganiro bizoba bijyanye n'iryo fatwa n'ibugurengero ry'abo banywanyi b'umugambwe CNL, ariko ikiganiro cy'uno munsi kigashimikira cyane cyane kuri Sigismond Mpawenimana. Ibiganiro bya ndondeza murabimenyereye, murazi ko mu mwanya wa mbere cyo tubaho umwidondoro uwafashwe akabugurengero giwe. Mu gice kigira kabiri naho turaza kuvuga kubijyanye n'ingene yafashwe, tuvuge kandi n'ibyakozwe bijyanye no kumurondeza. Muti rero Sigismond Mpawenimana ninde? Sigismond Mpawenimana avuka ku mutumba wa Murambi aho ni muri commune Kiganda mu ntara ya Muramvya. Mu kazi kiwe ka misi yose n'umwarimu wo kuri Ecofo Gatabo, iyo shure ikaba ari muri zone Gatabo muri commune ya Kiganda aho nyene mu ntara ya Muramvya. Ikindi twashoboye kumenya kuri Sigismond Mpawenimana nuko asanzwe yubatse akaba yabuzwe irengero asiga abana bane. Sigismond Mpawenimana ni umugabo w'umwete mwinshi, iruhande y'akazi k'ubwarimu asanzwe agerageza kandi kurondera uburyo yibeshaho mu guca amafaranga ukundi. Asanzwe atunze ipikipiki nk'uko twabibwiwe n'abiwe. Inyuma y'amasaha y'akazi Sigismond Mpawenimana yaca arondera abo abarunguruza aho ku ipikipiki, bimwe benshi bita abataxi moto. Ni navyo tuza kumva ku munsi ujyanye n'ifatwa n'ibugurengero giwe Sigismond Mpawenimana hari abo yari yunguruje. Twaragerageje kubaza ibijyanye n'ibyumviro vyiwe bya politike nk'uko dukunda kubikora kubagiye barafatwa bakabugwa irengero ryabo. Abegereye Sigismond Mpawenimana batubwiye ko atamugambwe yari yanditswemo nk'umunywanyi cyangwa nk'umurongozi w'umugambwe, ariko kandi abamuzi barongereye ko yafatwa ko yegereye cyane umugambwe CNL kanatsinda n'aba yari yunguruje umunsi yaca afatwa akabugurengero giwe barabanywanyi b'umugambwe CNL bari basanzwe ari abagenzi biwe kandi babana ku mutumba wa Murambi twamaze kubabwira. Aha rero niho tugiye tujya mu gice kigira kabiri kijyanye n'ingene yafashwe bikamuviramwo kubugurengero. Hari ku munsi wa kane igenekerezo rya munani gitugutu mu 2020 Sigismond Mpawenimana yarondewe n'abagenzi biwe. Abagenzi biwe cyane cyane wo tuza kuvuga ngaha ni uwitwa Martino Bukuru. Martino Bukuru tubanze tumuvuge ko Martino Bukuru ni umuntu azwi cyane aho mu ntara ya Muramvya, kuko yaramaze igihe kitari gito arongoye umugambwe FNL ishami rya Gatongwasa, yawurongora ku rwego rw'intara yose ya Muramvya. Mu kiringo naho cyo kuva mu 2015 gushika mu 2020 Martino Bukuru yari umunywanyi w'inama mpanuzwajambo ya komine Kiganda aho nyine mu ntara ya Muramvya. Iruhande y'ivyo Sigismond Mpawenimana yaritoje mu bashinga amateka w'umugambwe CNL aho ni mu matora aheruka yo mu 2020 n'ahatahejeje ngo atogwe. Umugambwe CNL umaze kubaho Sigismond Mpawenimana bambe uyu Martino Bukuru ntiyabaye ari wakiwurongora ku rwego rw'intara ya Muramvya naho nyene yagumye ashinzwe amabanga akomeye muri uwo mugambwe mu burongozi bw'akarere mwe bita region. Mucha mwumva ko uwo yari yunguruje yari umuntu akomeye muri iyo ntara. Aha twokongera ko kandi ko Martino Bukuru ari umuntu yagiye arapfungwa inshuro nyinshi mu gihe yari agejejwe amabanga y'ukurongora FNL ishami rya Gwasa aho mu ntara ya Muramvya. Birashoboka rwose ko Martino Bukuru ari mu bantu bari basanzwe baronderwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD burondera aho bwobakura kugira ngo bubafate babugwe irengero cyangwa babake n'ubuzima nkuko twagiye turabibona ku bandi batari bake. Birashoboka byo rwose ko ibyashyitse kuri iryo genekerezo umwe mu bo byari bitumbereye cyane yari uyu Martino Bukuru. Martino Bukuru yaba ku mutumba wa Murambi twamaze kubivuga, umutumba wa Murambi ari nawo mutumba na Sigismond Mpawenimana yabako. Martino Bukuru kandi nawe yari n'umwarimu co kimwe na Sigismond Mpawenimana muca mwumva ko bari afise byinshi bahurirako. Amakuru yandi twaronse avuga ko iyo pikipiki yoba yagendeye ko n'undi muntu agira gatatu naho atacyemezo gushika ubu dufise neza. Uwagira gatatu nawe nyine yari umunywanyi w'umugambwe CNL abangaho ku mutumba wa Murambi wakaba yitwa Tito Nsavyimana. Nukureba no bose nimba bajanye ku ipikipiki imwe bacyafata urugendo no ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro. Bivugwa ko abo ba CNL hari wari yabatumye ko kwari akanama w'abari bafise. Ibyo tuzobigaruka ko mu kiganiro gikurikira. Sigismond Mpawenimana atwaye abakiriya biwe abashikanye ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro abatumbereza ku ihoteli. Ihoteli abayivuze bose bavuze ko iri ruhande y'ibanki BGF aho ku mugwa mukuru wa Mwaro. Twaragerageje kubaza izina ry'iyo hoteli abahamenyereye batubwiye ko araho bita kuri JIT. Wewe mpawe n'Imana Sigismo icyo yakoze ko abayigushikana abakiriya acyaguma hanze nkuko tubimenyereye arindira ko abakiriya biyo baza guheza umubonano bajemwo mu nyuma heze abatahane abasubize muri komine Kiganda. Yagumye aho hanze yahahuriye kandi n'abandi babiri banyonga amapikipiki bari baje bazanye abandi banywanyi ba CNL bo muri komine Kiganda. Twaragerageje kubaza amazina y'abantu bashoferi babiri yari uwitwa Elise ndabihawe n'Imana n'uwundi yitwa Tito Ntungwa nayo. Mwumve neza tuvuze ba Tito babiri, hari Tito Nsavyimana yaraje mu nama, hari kandi Tito Ntungwa nayo we nawe yari yaje yunguruje abaje muri iyo nama. Bano banyonga amapikipiki bigumira hanze barindiriye ko inama ihava irangira. Niho mu nyuma bahamaze igihe ababonana mu nama yabo bariko baraganira muri ya JIT niho baza babona haje umukuru w'iperereza mu ntara ya Mwaro wo muri ico gihe. Uwo nawe yasu wundi n'uwitwa Gerard Ndayisenga ashika ari kumwe n'abandi bantu batari bake kuko baje mu modoka zibiri. Hari imodoka batubwiye ko ari camionette double cabine ifise ibiyo bitabona, iyo yari imodoka yagendeshwa n'umukuru w'iperereza Gerard Ndayisenga. Batubwiye kandi ko hariho n'indi camionette igira kabiri abayivuze bavuga bati ni imodoka isa n'izo ba musitanteri bahora bagenderamo. Iyo nayo batubwiye ko yari ifise n'imparati EA ubusa 153. Mu mwanya wa mbere bayibonye bibajije ko ishobora kuba yari imodoka ya buramatari w'intara ya Mwaro, ari nayo mpamvu mu makuru yatanze ubwa mbere abantu benshi bagumye bavuga ko buramatari w'intara ya Mwaro nawe yahagarikiye ibyo bikorwa byo gufata abantu. Ariko amakuru twaronse mu nyuma tumaze kubisuzuma batubwiye ko atari byo, ko buramatari wa Mwaro atigeze aba muri ico kibanza igihe abo bantu bafatwa. Nuko rero wa mukuru w'iperereza Gerard Ndayisenga yinjira hamwe muri JIT. Ivyashitse aho amaze kwinjira tuzobigaruka ko mu kiganiro gikurikira. Ariko bamwe banyonga amapikipiki babonye wa Gerard Ndayisenga asohoka afashe azanye ba bantu bibonera ko bamaze gufatwa babambitse amapingu. arashika baca binjiza mu modoka ya Gerard Ndayisenga bamaze kubinjiza Gerard Ndayisenga acyarondera bamwe nabo baje banyonze amapikipiki Tito na Elize bo barashoboye guhunga bariruka ariko Sigismo mpawe n'Imana ntiyaronse amahigwe yukwiruka we yarafashwe nawe nyine injizwa mu modoka ya Gerard Ndayisenga na za pikipiki zabo zitatu zose zarafashwe zirinjizwa mu modoka muri ya kamyonete yindi maze bacyava ngaho baragenda kuva bagiye nta bose abafashwe kuri uwo munsi nta urasubira kuba kubita igisho kiretse umwe gusa muri bo yavuye asubira kuboneka hakiye imisi mike reka tubahe amazina y'abafashwe kuri uwo munsi naho bobo ikiganiro kiberekeye kizoba ari gikurikira abafashwe twashoboye kumenya hariho wa Martino Bukuru twamaze kwabwira ava ku mutumba wa Burambi muri komine Kiganda hari kandi Tito Savyimana twamaze kwabwira nawe nyina ava ku mutumba wa Murambi muri komine Kiganda hari kandi Philibert Ndayiragije we yava ku mutumba wa Kivyeyi muri Kiganda nyene hari Gervais Ntezijyayo yava ku mutumba wa Kayange aho ni muri komine Kiganda hari kandi Arcade Nimubona nawe yavaho nyene mu Kayange ku mutumba wa Kayange muri komine Kiganda hari Jean-Marie Ntakarutimana nawe yava ku mutumba wa Kivyeyi uyu Jean-Marie Ntakarutimana niwe haciye imisi mike yaciye asubira kuboneka aramara nk'indwi zibiri yidegembya abandi barabuzwe irengero ariko we wakaboneka amakuru dufise akavuga ko uyu Jean-Marie ariwe yoba yarakoreshejwe mu gutega umutego abafashwe bose ico gihe ariko nawe nyene hakindwe zibiri havuye haza imodoka imutwara ariko kagoroba gushika ubu amakuru dufise akavuga ko atarigaya nawe nyene asubira kuboneka ntituze uko abaye kunyuruzwa ntituze uko abaye kujya kumunyegeza kugira ngo amatohoza abariko barayakora ntibashobore kuronka uwabaza cyabaye kuva icyo gihe rero nkuko namaze kubivuga aba bantu bose harimo na Sigismo mawo n'Imana ntibarigera basubira kuboneka ariko igice gihambaye kiberekeye tukazokivuga mu kiganiro gikurikira icyagiye gutangaza abantu nuko uwo mugoroba abo bantu bari bafatiwe ko baba nyonze amapikipiki babiri bamwe twamaze kwabwira uwitwa Elize ndabihawe n'Imana Benatito ntungwa nayo nabo bahavuye bafatwa ariko bafatirwa ku mihana yabo muri komine Kiganda aho nyine mu ntara ya Muramvya bo bafashwe n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi abatubwiye bamwe bavuze ko bafashwe n'abakozi b'iperereza abandi batubwira ko bafashwe n'abapolisi basanzwe ico bikoze nuko bahavuye batwagwa ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya bapfungirwa muri komisariya y'igipolisi mu ntara ya Muramvya bamaze iminsi basambishwa ngaho mwabasambishije twumvise ko baharimwo uwatwara iperereza mu ntara ya Muramvya muri ico kiringo OPC 2 Felix Habyarimana inyuma y'iminsi mike bambi inyuma y'inzwi hafi zitatu bapfungiwe aho ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya baba nyonzi babiri b'amapikipiki bahavuye bari kugwa barasubira mu mihana yabo ikiriyo kikerekana kikaba icyemezo gikomeye cyane kwifatwa ry'aba bantu bafatiwe ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro byari byateguwe n'inzego z'umutekano zitandukanye kandi mu ntara zibiri zidasa no kuba mu ntara ya Mwaro no mu ntara ya Murambya bikaba ari ikimenyetso ko ubutegetsi bw'u Burundi budashobora guhakana ko bwahagaritse bano bantu ahubwo butegereza kwerekana iyo bwabajyanye umujyango wa Sigismo mpawe n'Imana ntakutagize kugira ngo urondeze uwabo mu mwanya wa mbere baratanga bararungitse amatangazo baratabaza mbere no mwisekeza ndondeza turabitaba turabikora turabicisha ku mbuga zitandukanye haba ku rubuga rwa Facebook haba ku rubuga rwa Twitter inshuro nyinshi cyane twarasabye abategetsi b'u Burundi kubugira icyo bavuze kubijyanye n'ifatwa ry'aba bantu ariko nta kigeze bikurikira nta mutegetsi n'umwe yigeze yemera kwishura ngo agire ico abivuze ko icyo dutangaje na wa mugwi w'igihugu urahe by'agateka kazi na muntu twari twagumye tuvyereka ibyo twa turi ko turabaza nkongaho kuri Twitter muri raporo yabo ntacyo bigeze bavuga kijyanye n'aba bantu babuzwe irengero bava muri commune Kiganda bagafatirwa ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro. Munyuma umujyango wa Sigismo mpawe n'Imana warifatanije n'imijyango y'abandi babuzwe bongaho muri commune Kiganda baratumbera musitaneri wa commune Kiganda aho twumvise ko uyu icyo yakoze gusa yitelefonesheje kwa musitaneri wa commune Kayokwe hamwe ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro hanyuma abwira ati n'ukuri jewe ntacyo nshoboye kiretse icyo megiye gukora mu byukuri ntacyo yabafashije kiboneka. Mu nyuma barituye buramatari w'intara ya Murambya uyara n'abakiriye inshuro zibiri zose ariko nawe nyene yabwiye kubabwira ati naragerageje kurondera uko nshoboye gufatwa narumvise ko bafashwe ariko sinigeze menya ibyabashikiye ibyo ari byo. Nuko imiryango icyicara iratekereza irifumbereza gushika uyu munsi ntizi ababo iyo bahereje imiryango irihebuye uwo bibaza ko ababo batazosubira kubabona narijya hari amakuru adahumuriza yahavuye ashikira imiryango nuko tuzoyabaha mu kiganiro gikurikira. Kubona bino bintu byose byakozwe n'umuntu yitwa Gerard Ndayisenga nacho ni kimenyetso kibi cyane kandi giteye ubwoba ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye budatumbereye guheza amabi nkuko twagana tuyabona ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza. Gerard Ndayisenga tumaze kumuvuga mu madosiye atari make mwisekeza ndondeza ariko turamuvuga nta gikurikira nta matohoza kogwa ku mabi ariko aravugwamwo amabi y'ubwoko bwinshi. Haramabi agenda avugamo ajanye n'abafata bakabugurengero, haramabi ajanye no guhohotera ubuzima bwa kirema muntu bimwe bita kuboreza igufa torture, hari namabi ajanye no gufata abantu akabarasa icese aho hose ntihagire igikurikira. Ubu rero butoyi twovuga tumaze kuvuga nko mwisekeza ndondeza akaroro ka mbere nifatwa nibugurengero rya Eric Niyungeko yararongoye umugambwe MSD mu ntara ya Karusi yafashwe mu 2015 afatirwa hari ya haruguru gato ya Gardinor afatwa n'uyu Gerard Ndayisenga kuva mufata gushika ubu Eric Niyungeko ntarigera subira kuboneka. Akandi karoro twatanze muri ndondeza n'amatohoza twakoze kubijyanye n'igandagurwa ry'umunyororo Renova Nimbona yasohowe mu ibohero rikuru rya Gitega hari muri Kigarama mu 2016 mu nyuma aza gutogwa ikiziga bukeye bamusanga haboheye ikiziga kiboshe aho nyene ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega aho hose nta matohoza yakurikiye mu gihe mwisekeza ndondezaho dufise ko urupfu rwe rwakozwe na Gerard Ndayisenga. Ahandi ubundi burero twakoze ko ni abasirikare bo mu ikambi yo kumukoni bafashwe mu kwezi kwa mbere mu 2017 aho Gerard Ndayisenga yabafashe akabahohotera ku rugero rudasanzwe. Muri abo hariho abatasubiye kuboneka akaronia ajida François Nkurunziza bavuga ko yoba yaciye agandagurwa aciwe umutwe acyaranahambwa uwo munsi nyene cyo kimwe n'abandi bagabo babiri. Akandi karorero nuko mu mwaka wa 2020 aho Gerard Ndayisenga yararongoye iperereza mu ntara ya Bujumbura Rirare hari abantu bafashwe bashika 14 bafatwa bagirizwa ko barabagwanyi bamaze gufatwa bukeye ibiziga byabo byatowe aho nyine muri Bujumbura Rirare bimwe biboshye ibindi bibonye ko bishwe nabi cyane aho hose ntacyakurikiye. Inyuma y'ibyo Gerard Ndayisenga ahubwo yaciye arungikwa gukorera mu ntara ya Mwaro. Mu ntara ya Mwaro yagumye avugwa mu bijyanye no kuboreza igufa abanyagihugu ejo bundi izina ryiwe ryarashoboye kugaruka cyane mu bijyanye n'ifatwa be n'ibugurengero by'abasore babiri Bienvenue Ndacyayisaba na Jérôme Ntakarutimana. Ibyo byose ntacyo bizana ngo bitume Gerard Ndayisenga atumwa ko bakurikiranwe ku mabi akora ahubwo amakuru dufise avuga ko ubu yarungitse gukorera ku biro bikuru by'iperereza mugisagara cha Bujumbura. Ariyo niho tuce turangiriza kino gice cya mbere cy'ibiganiro by'abanywanyi ba CNL bo muri commune Kiganda bafashwe akabugwirengero muri Gitugutu mu 2020. Tugasaba ushobora kuba afise amakuru ajanye n'ivyo bintu, ushobora kuba afise imyidondo rikuye neza y'abantu bose twavuze bagiye barabugwirengero, harimwo n'uyu Jean-Marie Ntakarutimana avuga ko ariwe yoba yarakoze ibijyanye no kubanyuruza. Yoheza katwandikira muri ndondeza, tubibutse nimero dukoresha, nimero ya WhatsApp ubusa 31 3345 3255 857. Murakoze.